harabaca bagenda bavuga ngo barabomoye amazu ku mabarabara ngo none umugambo urabishigikiye ntagiye kucakacakari kibaho ati murashimisha n'ibyo umukuru w'igihugu akora yigabira pange wari erigana ngo ndababwire mwese muri ngaha bujya umugambo ko wubatse hariho commandement imwe aha mu mugambwe hejuru hariho icyo biyita inama nkuru y'inararibonye inama nkuru y'inararibonye irongowe na nyine cyo umukuru w'igihugu irimo abandi bagunya banga bane bose hamwe ni batanu nukuvuga yijaba bikorerwa muri leta nkivyo twe dukeneye mu mugambi ko dukora nk'umunyamabanga mukuru umugambi ndabidugana mu rwego mu nama nkuru y'inararibonye nkavuga ni iki kirihuta coshirwa mu ngiro kimaze kumvikanwa ko umukuru nama nkuru y'inararibonye aca gitwara umunyeshyanganje wasetse kubishira mu ngiro na leta na ni inama n'urwego ntunganya nshingwa bikorwa rwa leta tutaduhejeje urumva hariho commandement imwe ibyo hejuru hariho n'ibyo badusaba natwe mu mugambo ko twokora murazi twebwe turafise abantu benshi turafise inzego turafise ubuserukizi bukuru bw'umugambi turafise ubuserukizi bw'intara abantu 11 turafise ubuserukizi bwa komine abantu 7 turafise ubuserukizi bwa zone abantu 6 turafise ubuserukizi bw'umugambwe ku mutumba 6 turafise ubuserukizi bw'umugambwe mu gacimbire abantu 6 turafise ubuserukizi bw'umugambwe mu namashingiro abantu 9 haca hongera ko rero abandi twateguye bashikijana na 2 ku mutumba wose turafise ibumba 300 twise ibiraro byo gushikana ubutumwa ikintu tuvuze tuti iki umwene gihugu wese naho tuvuga tuti kuwa mungu umugumya banga wese azogera mu barabara yambaye impuzi meshi bisha bifata urumva tiko turapanga neza ntimubwiye ngo tiko turapanga umugambo umwe mugabo tiko turapanga ku buryo muzobibona mu misiza ingende hazoba hariho umurindi munini mu gukora ibintu tuvuze tuti dukeneye iki kinyaruka gihera dutangura ikindi ibyo rero tukugira tubishike ko twarapanze aho hose n'ubuserukizi bw'umugambi mu ntara nibyo zarabagabanutse muganda abo baci bagwira ni 11 kandi abantu batoranijwe mu bandi tubona ko babishoboye bafise ngira ngo uburambe bafise ingene bakoze ibintu hirya no hino ku buryo tuvuga tuti iki kizonyaruka rero ingene nyashobora mukuru igihugu akora biradushimisha kuko akora ibyo umugambwe ubwo warashize imbere nibyo harabaca bagenda bavuga ngo barabomoye amazu ku mabarabara ngo none umugambo urabishigikiye ntagiye kucakacakari kibaho turabishigikira igari y'abantu bigira ngo barakaze agenda mu mabarabara kubaka mu ijoro hariho n'ubibaka afise abapolisi ugasanga ari karimba muri espace vert ugasanga ari kasi y'amafera beto byo turabishigikiye ntagiye kukijya mu kajagari urajegera none uko wabyubatse nabi urajegera je rero kubera nabaye umukuru w'inama mpuzamateka abanyabujumba barigeze kuvuga kugomba kuvyina ngo kwa gitega ngo turatwega aka ntagenda siko je ndababwiye nari ngaha mu ngagara umunsi nagendera ingagara ni nagenda bababwiye mwebwe ibi bintu muza muravuga ngo mushigikiwe n'abakuru mu gutera kajagari abo bakuru bafite manda bavuyeho kiratira kuvuga hagi umuntu mukuru ni itegeko ugomba gukomera ishimikiza itegeko ugomba gukomera ni itegeko nta muntu numwe naho yo bari generali ku rwego rwo hejuru bamukuye reka ntasubira kuba umukuru nicyo gituma dusaba rero abantu gushira cyane imbere itegeko kugira yikingire basha ukoze mu itegeko basha uraza kubura no kuburana mu gatategeko rikurikijwe basha ugenda hose bagutera ibyatsi nyine cyo umukuru gati nkorani ndifasha akazi nayivuze muri Kongo kwezi kwa mbere 2021 navuze nti dukeneye ko tubabera umwungere w'intama zitona sinakivuze none icyo hama njambuga nti uwo muzobona bitagenze neza mu mudusubize mu bisanzwe twarasabye na nyene cyo umukuru w'igihugu ko abantu bose babagumya abanga n'abatarabagumya abanga babona abateko barakora neza babadusunikire batuzanire ujye barinda babwira destitution aba yarengeje mugabo benshi barabahindurira akazi tukatubazana ngaha tukabatsura tukabakarisha tukabashira kwitupa itupa murarize tukabakarisha neza tuti wewe akanikari bwinjire pangika mugabo dusaba n'abagumya abanga n'abandi bose baruswa amabanga kuza bararaba mbi amabanga batugiye tuzuyashobora ingore ziriho ntarimo yanga niko kabazo tugifise ntarimo aratubwira ati burya jewe ihintu mwampaye sinzogishobora kugira ngo tumenyekane sina abantu bose bariho inzego zose turafise abantu benshi ku buryo atangorane byotera twebwe mu mugambwe uwo mwaka wa 2024 ni wo mwaka wa nyuma ukuja kuraba umwe wese yavuka mu 2024 tuzaheza kugendera amazone imbere y'iteki 10 z'ukwezi kwa kabiri ikizokwirikira no kugenda kuraba y'abantu bavuka mbe baratanze akarorero